Oh yes, un plus secai. Oh yes, tongue it down. Yes, and it's been a good way to eat. Says la paga logo, umama, umagana dia. Unathi esimaziyo kakhela phaa kaloku UWC umntwana kaloku oh yes sasemncane kodwa namhlanje kaloku simenzele special video come from BBK here one and only BBK from Cape Town Nadia ndifuna ukuthi happy birthday kumama wakho yes as a UWC sport varsity players sithi sisibulela kakhulu ngobukho bakho and umama wakho Nadia sifuna ukuthi mani umphathe kakuhle oh yes umphathe kakuhle wenze sure ukuthi namhlanje uzomenzela izinto mani angajoyelanga ukuthi azifumane yes and go on a class special day. Yes, that's okay, Nadia. Nadia, I'm going to call you mama. Happy birthday, mama. Siyakuthanda nathi ungumzali yes ungumzali nakuthi yes usiphathele umntwana yes that is why senza le video silapha kaloku UWC njilo nathi ubibikele othi naye one and only Nadia umama wakho sisi sibulela kakhulu ngaye namhlanje kaloku ilolo sithi masithi happy birthday mama ulonwabele usuku lwakho uhlale akupotopotoza umntwana yes enze izinto ezincumisayo sibulela kakhulu mani